Sibingelele sikwamukele embukelo weGallop TV Selection Show. Igama lami uNdumiso wakamngadi isibongo siresa khona eGreyville kuyona ipolytrack. Kanti ke estudio angikho ngedwa nginaye usanele wakamchunu. Asibingelele sikwamukele mfo kamacingwane.
Sibonge mfo kamngadi sibingelele ngamaphathi emakhaya.
Okay, kanti ke sizoya straight mbukele ekhaya kumjaho wokuqala oqala ngaso isikhathi u1250 ibanga lakhona it's 1000 meters la alikhi yashi elescratchiwe noma iyashi elingelikhona ukugijima lo mjaho la siqala yona iPA ngenxa yokuthi sinemjaho e7 ekhona kuleli khadi lanamhlanje la simulation fethu mhlawumbe eziphi inumber zakho ongazipha zona emjahweni wokuqala.
Yeah, lampo ngathi soqala yasho number 6 lapha yana uDiarani yasho ukuthi uShonville lapha yana liqeqeshwa uFrank Robinson. Leli yasho feel za lokho Buffalo Bill Cody leyana so khumbula ukuthi leli yasho siseligijima kabili mhlawumbe selikela banayo futhi break singaziyo ukuthi mhlawumbe ibidalwe yini kodwa uma kuthi lizobuya li fresh kahle ichaza nomjako lingawuthatha uzokhumula mhla 24 March la gijima leli yasho lasala lapha kancane ku Terrell View ligijima khona la Hollywoodbets Greyville kwithefu kodwa ngaleso sikhathi okwenza ukuthi nginikeze ithuba ngoba impela lapho number 3 1.7 lengths behind the trail view la round iband umjaho lwesibili ke laseliya lapha na Hollywoodbets Scottsville lasala khona ngo 7.2 lengths ku distinct lasala ke impela ke uzokhumbula ukuthi lapha lalilala u 3 lengths kanti la resale igreen mhlambe ke le break elitholile belisafunda kahle ukuthi ngempela libuyise likulungela umjaho mhlambe mangidlula lapho ngizoyashila number 9 u Little Vix uzoyibuza komunye nje lasho nje libhetshwe nganje njengamanje libona liku 14 to 10 kanti laphayana u Diarani u 4 to 1 ukuthi why lona ngilibeka mhlambe endaweni yesibili ama negatives kulona kumina ke mhlamba ngiqale ngawo ama negatives liyaqala ukuya ku polytrack liyaqala ukuza e Hollywoodbets Greyville i track yakho na ke any band and li draw 9 so angazi ukuthi lizoba intenjani noma lizokwazi niki ukuthi sindawo phambili uma sindawo phambili lizobe lisebenzisa energy eningi ngoba lo draw widest of all kodwa ke nokho ke mhlawumbe ngoku Deborah Nali laba nayo lapha na Hollywoodbets Scottsville la gijima kahle ke impela ngoba la liyashala lihleli phambili lase ke lifade ngasegcineni ke lapha yana lizoshaya uIceland Caster ngo 1.9 lengths so iyona exact nje leyo mhlawumbe ungayidlala ngayo yonke indlela yakho ngayiboxer noma ke uye straight line ngendlela wena ozowathanda ngayo mhlawumbe ke mase siqhubeka nje sisibheka lapha na kuma quartet nginengasho number 3 up feel the wind. Hey yasho iselike lazanywa ke leli nokho ke nalizobe liqala ukuza kuyibhendi la Hollywoodbets Greyville kwipolytrack so asazi izoba njani kodwa seyili yasho iseli tried and tested mhlambe eseliwazi kumjako mhlambe ngivale ngiyasho lapha no number 4 trust to the nines yasho la Garrett Van Zyl ukuthelo Marco van Rensburg elinye lamahashi seli try kakhulu ke leli ke uzolibona ukuthi selinimjako ecisha impela lapha na eyishumi lizanywa leli yasho liqale ukujaha lapha yana lijahalise eKapa leli yasho ligijima no Raskova mahasha siwaziyo ke angawona ama strangers ema grade 1 races lapha no winter cloud lapha yana so elinye lamahasha leli ongalibheka uma silibuyelwe nje umqondo kahle ifeel ka William Longsword lemhlabi ngacisha iyenzeka 6934
Mbukele ekhaya uyazi nawe ukuthi umjaho wokuqala kuvamise ukuba umjaho ongekho neze lula kodwa ke umfoko amacingwane uzamile ukuthi asianalyzele asichazele mhlambe ihashi nalinye nalinye lelo abone ukuthi iwona mahashi angase ahambe phambili kulo mjaho mbukele ekhaya umuntu oqalayo mhlambe odlalayo othanda ukudlala ama bipods ama PA isona sikhathi lesi noma wona umjaho eqala ngayo iPA yakho ne bipods yakho sothi inamba asinikeza zona umfoko amacingwane uthi 693 kanye no 4 u6 u9 u3 kanye no 4 sizohlubela phambili siye e-racing yesibili i-race yesibili eqala ngaso isikhathi u1325 ibanga lakhona it's 1000 meters nala alikhi yashele scratchiwe noma iyashe ngelikhono ugijima lo mjaho kanti ke lambukele ekhaya sesiqala yona i-pick 6 mhlambe mfoko amacingwane eziphi number ongasinika zona la ukuqhubeka neplace accumulator mhlambe la sizoqala khona ama pick 6 wethu eziphi number ongayibuka uyihambise phambili
mhlambe la mfoko amngadi nje singabheka yasho number 3 uMoking lapha yasho ukujola wathandwe emgudla ka Dennis Bosch uzolibheka leli yasho ukuthi ke mhlambe selitryiwe nalo kakhulu lina 15 runs kodwa lisayi maiden into engihlaba umxhole ngaleli yashike mhlambe ngibuka nayi betting futhi mina ngathi ngiyaphikisana ne betting ngasonke isikhathi ngoba leli yashike u 6 to 1 njengamanje la trader khona engicabanga ukuthi it's a giveaway prize le umuntu uyalibheka leli yashike uzobheka nje i run yalamhla ka 2012 June kuona lonyaka lapho umisibili lapha na Helsinki lalokade lead lazoshaya ngicinini nge whisker ngo 0.05 lengths ligijima 1000 meters kwi poly track ngizofuna ukuthi ngikuqaphele lokho uphinde ubheke umhla ka 11 September 2024 poly track 1000 meters lapho mu number 2 lisala kubani u Apex Predator so ukubhekeke lokho leli yasho ukuthi 1000 meters iyasho ilokhuza lilithanda kakhulu ke 1000 meters futhi ke kwi poly track cause and distance uyabona ukuthi ligijima kathathu linamasekeni amabili libhekeke kwi 1000 meters selizanyiwe kumanye ama distances liba nenkinga zalo kodwa kwi poly track 1000 meters lingozi kakhulu leli yasho ne draw yelivuma nje bali draw 3 so nje u 6-1 ngicanga ukuthi the giveaway prize uma ngidlula lapho ngiya kuyasho number 8 lapha no good living yasho kapho la fithi lapha ngizobe ngitshela umuzi uzolibona ke nalo ukuthi ke lona lizobe liqala ukuzogijima la elokhuza Hollywoodbets Greyville ku poly track ngowonke amaranzwala lapha yana Hollywoodbets Scottsville nokho ke mhlambe into eno plus kancane kulona ukuthi la gijima 1400 lapha yana khona Hollywoodbets Scottsville owuyibhendi 1400 futhi nalise liyakwazi ukujika ukuthi kuyinto enjani leli yasho yalibona ukuthi lihlezi likhona nje lapha na futhi ligijima namahashi amahle impela o TPT o salute you uyalibona nje yasho elihle kakhulu mhlawumbe sengivala ngeyasho ke betting yona ke ethi linfivile njengamanje uma map 16-10 iyasho lika Glenn Gordon ngivala ngalo nje mina entweni zami ngokuthi ngibheke improvement kulona kodwa ngokwe form nje linayo ayikho into ethini engingayisho no 16-10 lo mhlambe ukukhona bakuzwile ka Gordon thina esingakwazi ngoba zobe liqala ukuzogijima la isifundazweni sethu okokuqala nje and lizoqala kwi poly track lizoqala i right hand 10 kanti lisuke eGapa lona belijwayele left hand 10 siyazi amasha aseGapa ukuthi ayafika mhlambe yakujabulela ukuba seThekwini kodwa ke isurface ke inkinga la ipoly track le lidrowe kahle impela kodwa umuntu uyabheka ama lens elisala ngawo lapha ngibheka improvement nje ukuthi mhlambe ngawavala ama quartets ama trifecta nama quartets kodwa nje inamba zangu 38 bese ubona ke lo one
inumbers esitholayo emjahweni wesibili ukuqala kwayo ipick 6 zithi 38138 kanye no 1 mbukele khaso zulula phambili siye eresini yesithathu engaso isikhathi u 14 o'clock ibanga la khona 1400 meters la it's Menden Place Flizzel Mills alikho ihashe lescratchiwe noma ihashi engelikhona ukugijima ngalesikhathi esirecorda ngaso mbukele khaso simulation eziphi number ongasinikeza zona la ukuqhubeka nayo ipick 6 emlenzeni wesibili
manje mfowami ngathi nje ngikwenzile kubelula inamba yami iyodwa nje kumasha seka race ngoba ngikwazi ama first time ukuthi ami kanjani ngine hash layo number 5 ku DD year siselikelazana seligijima ka 13 uyalibona ukuthi ke mhlambe ku cause and distance seligijima ka 4 linayo iplace lapho umisekini lona hash iphele engakwazi ukukhuluma ngalo the rest ke akhona iform yakhona iyazisho yona ukuthi njani amanye awakaza gijima
mbukele ekhaya ungabuka ngalendlela obuka ngayo nawe uede ngaleyo ndlela onga eda ngayo ukufaka inumbers zakho onje mhlambe muzenzela into elula uvela ufaka ufield uma ukuthi nawo womunye wabantu abangawathembi amahashi akhona la kodwa ke isimulation inumbers asinikeza yona usinikeza nje u1 kuphela mbukele ekhaya azidlulele phambili ngenxa yokubamba isikhathi siye eracing yesine engaso isikhathi u1435 ibanga la khona 1600 taz alikho ihashe lescratchiwe noma elingelikhone ukugijima lomjaho ngaso lesikhathi esirecorda ngaso simulation mhlawumbe la mfowethu kukhona othema ukubona inumbers zabambili noma zabantathu
mhlawumbe la kasibheke number 2 makuma magic ihashe ka 10 rival indlo gijelo metu ta career uyabona leli hashe mhlawumbe ngizobheka ama runs walo ugcina nje amathathu yebo wena kade se Hollywoodbets Scottsville amabili elinye ke lila Hollywoodbets Greyville ku turf kodwa uzobona ukuthi lisale lapha ku 1400 international flight 0.25 lands lazo sala lapha ku general ping 1.65 lands lithema liza ku 1600 khona lana lazwana ngempela ke nalo i-band lase lisala kancane nje lapha kulandisiya ku 0.6 lands iphuma isithathu kanti iyashila lilida ke leyana so i-poly track zodependa ukuthi izobe imi kanjani uma ukuthi iyawathanda ama front runner kusasa mhlawumbe kanye na umoya ukuthi uzobusho njani kodwa leli yasho nike libheke ukuthi impela lenze kahle kakhulu laphana uma kuma magic ngoba se iform yalo inhle kakhulu kanti ibhenda linayo inkinga nalo ukuthi ligijime kulona uma ngidlula lapho ngiya kuyasho number 5 laphana u Prince Flo Prince Florian yasho athi inkhanamo ezokhitshelo Craig Zeke laphana line runner yodwa yena la igijima utshanini lapho ngo 6 October khona la Hollywoodbets Greyville uyalibona lapho mu number 5 lesala kancane laphana ku kodwa wethu uzoqaphela ukuthi leli hash lalisuka emuva kangakanani lali draw 5 out of 12 namasa draw 5 fikeke uzokhumbula ukuthi lapha ukuthi 800 meters alisele ngo 12.2 lengths siya ku 400 yase ku 9.2 lengths futhi leli improve nge length nje ayodwa kodwa ke maseliqeda lithi 1.7 lengths so leli hash ngibheka ukuthi runner on kahle kakhulu uma magma magic ehlulekile ngempela ukuthatha indawo noma ehlulekile ukuthi ayiwina lo mjahu number 5 Prince Florian ngicathi lona hash lingaba ingozi kakhulu mangiqhubeka lapho ngizwe number hash number 8 ufire lighter lapha ihashi lika Nicholas Patel naloke futhi ke libuya kwi form line naye odwa ke lapha yana ihashi MJ uthi ndazo kilo no Nicholas Patel libuya form line naye odwa kanye naye lapha na u Prince Florian I form ka Godewood lona la draw 11 out of 12 ke ungakukhohlwa ke lokho kanti Prince Florian wayidrawe 5 uzobona ke nalo ukuthi ihashi lapha number 7 1.85 lengths behind u Godewood bheka ke nalo ukuthi 807.9 lengths behind the leader lapha yana ku 406.4 behind the leader la seligcina li 1.85 last behind the leader futhi ihashi la kwazi ukwenza iground leli futhi eningi nalo so amanye amahashi la ungawabheka ukuthi engenza kahle mase sivala ke lapha singaya ku Presley's Pearl ihashi la Glenn Gordon ugitshela ku Cole Deakin leli hashi ke mhlambe ke li hashi liqala ukujaha lapha backup la ngenza kahle la selilalethwa lana ku Polytrack la fika impela futhi lathi kusala ngolasala ngolmost 10 lengths kodwa ke improvement ikhamukile emhla 27 September maselinikezwe i 2000 meters la selizosala lapha ngo 3 lengths lapha ku Rustic Neng urasinengike owagcina mhlambe engagijimanga nginqamathisi u 2 levels ebuyile la eThekwini kodwa ke ngibheke improvement ke futhi kulona ukuthi mhlambe lapha ma back end of the quartet kodwa nje inumbers ami 258 bese kuba wena ku 6 ke
inumbers esitholayo mbukele ekhaya sithola yena u 258 kanye no 6 u 2 u 5 u 8 kanye no 6 sizohlabela bugama siye eracing elandelayo mbukele ekhaya engaso isikhathi u 1510 ibanga lakhona it's 1600 meters la aliki ashele scratchiwe noma ihashe ngelikhone ugijima lomjaho la simulation siqhubeka nazo e numbers zethu ama PA ethu kanye nama pick 6 ethu eziphi numbers ongasinikeza zona kule race yesihlanu
mhlambe lana ihashe ngilithandile lapha no number 5 Wave Warrior ihashe ligijelwe uMozian lapha lesson right uzolibuka leli hashe ukuthi impela ihashe leli beligijima kahle e Polytrack liyazi kahle impela linayo ngisho iwin la 1600 meters kuyona iPolytrack in fact inama win amabili namasekeni amathathu liyakujengisa nesithathu ezine nje futhi kahle kahle uma singizokubalela 10 times seligijima over 14 times causing distance 10 times hlezi likhona emalini liphethe ku Museum la 59 and a half uzolikhumbula ukuthi lisale kancane ngifathi nan mirror 0.05 lengths lase lizosala lapha yana ku kulokhuza ku Career's Dream lali draw 10 ngalolu la ngokukhohlwa ke lokho ukuthi lali draw ukuthi manje draw 5 futhi five places manje esilisondele ngawo la sala ngo 3.2 lengths Career's Dream so njengamanje ngibheka improvement enkulu lapha no Muzini esimaziyo ukuthi ugibela kahle kangakanani njengamanje mhlambe ngiba ngiphinde ngibheka ingozi lapha ngiyibeka lapha ngo Forest Jump naye futhi ubuya kwiform efanayo nika Career's Dream wena wayidraw 5 fike out of 10 wasala ngo 2.9 lengths lapha ku Career's Dream wayevele ke hamba phambili ke lapha ku Forest Jump bagcina bemcover ke lapha ku Career's Dream impela wayemuhle kakhulu ngalolu langa kodwa ke zobheka ukuthi Forest Jump njengamanje udrawwe 1 so uma futhi ekwazile ukuhlala phambili impela ngacishe ehamba impela acishe egcina mhlambe ewuthathile umjaho uma ukuthi balalile uma sibheka futhi elinye ihashe lingozi lapha no number 3 one Irish Rover Marco van Rensburg MJ Odendal leli hashe uzokhumbula ukuthi lapha la sala lapha ku LL Timo lapha 1.6 lands ligijima 1400 engicanga ukuthi lizoyithanda ke lapha 1600 uma sel edelwa yona uzobheka leli hashe ukuthi nalo lidropile kuma rating lapha ku 76 eseluk 63 njengamanje bese mhlawumbe mase ngivala ngizovala ngisho lo number 8 lapha yana uGorgeous Dude athandiwe emgudla ihashe lakhe listen right uzolibona ukuthi ligijima namahashe mhlawumbe sezingeni eliphezulu uzobheka lapha no spelling B What of reality tribute need a here no there and ngicathi 1600 tike lize enjoya kakhulu ke laphana mhlambe nokunye ukuthi umgudlwa ke sasibuza ukuthi why yena esengethe coach study kunokuthi asengethe wave war but ikibona akabazi mhlambe ukunye ngase kuqaphelisise kona nje inhambi nzama ukuthi ihashela imfivili njengamanje li joint favorite elal team obene wave war kodwa ke kumele elal team wakekho kuma ma selections wami ezami inamba ke sithi 1 sithi 5138
inumbers esitholayo kumjaho wesihlanu siqhubeka nama pick 6 ethu kanye nama place accumulator ethu zithi 513 kanye no 8 u 5 1 3 kanye no 8 mbukele khaso dlulela phambili siye e race nelandela e race yesithupha engaso isikhathi u 1550 ibanga la khona it's 1400 meters la aliki yashe scratchiwe noma yashe engele zikhona ukugijima lomjaho simulation fethu ukuqhubeka nje ngokubamba isikhathi mhlawumbe eziphi inamba ongasipha zona kwi race yesithupha
Masibheke races 2 basiqala sho number 4 Miss Paget elu 2 to 1 njengamanje wena favorite athandiwe umgudlo uzobona nje liyasho ukuthi polytrack lijwayele nje kahle kakhulu alinankinga futhi nebanga cause distance ligijimeka isithupha lama wena amabili nesekeni khona lapho uzolibuka leli yasho ukuthi selibuya ku form line enzima kabi lapho ku form line ka Perila leyo form line ungalingi uyithathe kancane lashiya u Green Vicar no Puff Smoke mhlambe ke lasilithi laphana ke lasiliyasala laphana ke ku Sky Tricks kodwa la draw 10 out of 10 njengoba li draw 4 so yini nyela mash leli ongalibheka ukuthi ngempela lenze kahle kakhulu uzokhumbula even nalisala khona ngo 2.55 lengths ukuthi u 3 lengths lo ithar lalu 9.3 lengths behind 408.1 behind so leli yashini ngibheka ukuthi lenze kahle kakhulu lapha athandiwe umgudlu mhlambe yashile ingozi lapha no number 6 u Degos uzobe qala ke mhlambe ukuthi yena abe ku polytrack singaziki noma uzoyithanda noma ngeke azayithanda siyazi ukuthi lapha useyigijime kanye 1400 lapha wasala ku Spirit of Levan Spirit of Levan akungeyona ke slouchi ke kodwa ke njengamanje ngilibheka ukuthi mhlawumbe liyasho lingenza iexact lapha uma siqhubeka ke lapha yana mhlawumbe ngineyasho engathi liyivelu nje lapha kumina uma uzobheka kahle kasho number 5 lapha yana u Mauritania enqa njengamanje lona el trader kakhulu na wonke lo 33-10 yenye ke ama values kumina ke leli yasho uzolibona leli yasho ukuthi ligijima 62 and a half bese claima 4 ke lapha yana umxolisi imbuzo kusho ukuthi ligcina le 58 leli yasho leli yasho ke mhlambe nje abantu abaningi bangakhohlwa i polytrack leya ithanda leli yasho alinayo nje inkinga nayo and leli yasho uzolikhumbula ukuthi seligijime lapha emjaho muzokhumbula lapha ngoJanuary shiya ubaby on board lamphinda futhi ubaby on board wagcina sewinini la ubaby on board liyashikile lathatha lo gijima no double grand slam laphana no soldiers eye no zinikele lock and key miss platina perila wonderful njengamanje ke liyasho iyasho leli impela elidecorated kakhulu lana mhlawumbe liyasho ngempela umxolisi mbuthu laphana with delight weight azobe ifakile ngingacishe ngempela ubona amehle enyoka ke laphayana kodwa ke kulungile ke enye ivili yami le bese ngivala ngiyasho lapha number 7 lapha no grip shot iyasho lama dikoko kuyilona kuphela naloko kwesikwini sizokhumbula ukuthi ligcinile nje elifikile la laliqala vele kuzojaha la kumhla 13 October yini lama hash leli elangenelwa imali mhlambe sekulethe inyana kodwa lagcina lisa laphana ku Shanta's Pride Shanta's Pride ke simaziyo ukuthi impela naye bese disappointed kakhulu kodwa la ngawafike se ready kakhulu mhlambe leli yasho imali ithandileke laphana i polytrack yilinye lama hasho ngacishe ngempela ukuthi ulibheke ungalishiyi ngaphandle ngamanje li trade at 922 iformula engakhuluma ngayo kakhulu iformula isegoli so i polytrack liyaqala kodwa ke mhlambe leli lama hasho ongalibheka uma dikoki ke siyamazi ukuthi u trainer okwazi ukwalo mhlama hasho akho ukuthi awunomjako
inumbers esitholayo mbukeli ekhaya kuyona irace yesithupha zithi 465 kanye no 7 u 406 u 5 kanye no 7 sodlulela phambili siye kwi race yesikhombisa irace esivala ngayo zonke izinto irace yokugcina osukwini isikhathi 1625 ibanga la khona it's 1400 meters la alikho futhi yasho iscratchiwe noma yasho engelikhona ukugijima lomjaho ngalesikhathi esirecorda ngazo simulation ukuthini ukuvala kwakho kuleli khadi
umasibuka lapha ngizohamba nenkoqo bendala nje ethi old lapha yana imempe lapha no blush of dawn eyo blush of dawn ke siyazi ukuthi ke uqeqesha u Godpool ake sidebele sakhe njengamanje sibaba njengophelephele impela ngathi uphelephele wasendwedwe impela mangizwe sibaba ngempela le sidebele leli yashikeke mhlambe ke uzolibheka ukuthi iyashi leli selilidala empela laphana likhona emjako nilandela uGodpool uzolibona leli yasho ukuthi ke lehle kangani kuma merit rating leli yasho at some point likela ba u90 njengamanje lulu 62 njengamanje ligijima ku FM 68 handicap uyayibona ke leli yasho ukuthi nje belidrophika ngani kuma merit ratings ukuthi iyashi leli ungalibheka ukuthi ngempela lenze kahle kakhulu uzolukhumbula nje ukuthi winele ukugcina lishiya perfect trust la leader nje from start to finish gijima ku 1400 so njengamanje libuyela kuyona ngicabanga ukuthi ngempela wathandiwe umgudlwa ke laphayana uzoyenza ijustice ke kulona leli yasho mhlambe ke uma ngidlula kulona ngizobheka shule number 1 beautiful run yasho that is possible kitshelo umuziye leli yasho ke mhlambe angakaliqondi kahle kodwa ngizolungilandela mhlambe ngizogcina ngiphumile lesinqumo sokuthi mhlambe iyasho engalithanda noma iyasho ngizogcina mhlambe ngilikhipha ku black book yami leli yasho uzolikhumbula ukuthi liqale ukujaha lasala magical view lase liyabuya lizowina lapha true pilot flame lazosala kancane lapha ngo 2 lengths kura galava lithele suke emva kwalokho lazogijinyiswa umpela umjaha omkhulu laphayana golden slipper laphayana lalisala khona quick procure ku 13 lengths futhi lilashe lokwazi ukugijima ngejuly ngeHollywoodbets Durban July day lase libuya ke lapho ngase ngibheke likhulu ke kulona ke mhla ka 4 September lase lisala kancane ku magical view eleke lasala kodwa kiye kodwa lase improvilela 2.15 lengths kanti lisale ngo 5.4 lengths liqala nqa ukujaha libe selibuya selisala phana ku Skytrix ke laphana naye umuzini angikakazi ukuthi kufanele ukuthi ngilibeke ku play hash kodwa ke elinye lamahash leli ngilibonayo ukuthi mhlambe lingaba ingozi nanokubheka ukuthi umqeqeshi walo uselithathe walifaka emjahweni ecishe impela ibenzinyana shuthi ilona hash engathi libuya futhi emjahweni onzima kakhulu laphana libuya ku quick procure mhlambe uma ngidlula lapho ngiyikasha number 2 perfect trust perfect trust laba nomxolisi mbuthu uzobe gijima ngeweight ecishe ingabe khona ngempela ke laphana uzobe gijima 53.5 -4 leli hash ke uzolibona ukuthi nalo ihash lokhu lingqongqoza laphana i-1400 ke enyama distance mhlambe engicishe ngithi lenza kangcono ekuyona uzobona nje ukuthi ku-distance column laphana 1400 eligijima ngawo 19 namawini amabili amasekeni amabili isithathu kahlanu so nje kushuthi kahle 11 times ihlale likhona laphana emalini naloko elinye lamangasho futhi leli eselehlile ngempela ama rating from 81 to 55 neweight ke encane mhlambe ke yenye futhi ihash leli ungalibeka as itway value bese ngovala ngasho number 8 laphayana uMiss Liyala ihash elifintshi isiteveleke leli ke eseligijima laphana ligijimela uPaul Gasp kanti lisuka lapha kaphula selibe nayo ke selibe nawo ama run amabili laphana ka Paul Gasp lasala magical view lasala calling all angels engicanga ukuthi ke manje usiyali understanda ke laphayana uPaul Gasp ke manje leli hash ngoba usebile nalo isikhashana nje bese lifaka 1400 engicabanga ukuthi mhlambe uTristan Gordon engacisha benza ubulungiswa mhlambe bese ngiyashoko nje emaphantini ngikubalula ukuthi ihashelo number 4 njengamanje uGinger Delight lona leyimfivili 12 to 10 ngiyabona impela amaphanti ayifake yonke ke impela imali kuyona jengisa ukuthi nje impela wafune ukuzwa lutho ngalo kodwa ke mina ke likho ma selections up naso ke izizathu ngizokubekela sona ke mina mlandile ukuthi ke unumber 4 nje besuka laphayana nje ka Tony Peter ezoqala ukuthi azogijima lapha din Kaname lishintsha indawo yokuqala lisuka eGoli Poly Tracker liyazo kwesibili seselishintshe no train so no train asemalala aqala ukuthi understand naye ihash ngendlela okuyiyona lo 14 lo 12 to 10 mina nje angeke ngize ngawuthatha akuyona irisk mina engathi ngayithatha kuleli hash elisuka kwesinye isitevela kwesinye isitevela ne training style ayifani ne surface enzoyigijima lizobe liqala nqa kodwa ke mhlambe ke uma kukhona ke abantu abakuzwile bangayithatha leyo risk kodwa njengimina ngizazoqale ngiwabuke lamahash ngoba ngisongabonile maningi amahash ngathi asuke ka Tony Peter eza ka Din Kaname ngizazoqale nginike sesikhathi ngawo ngiwabuke ngaphandle kwazi ukuba ama first timer ke mhlambe angaza gijima kwenye indawo kodwa lawo aseka gijima nje sazi ukuthi ngiwalinde nje ngiwabuke uma ngithi mhlambe ngalithipa
inumbers esitholayo ukuclose upa izinto la kwi race yesikhombisa zithi 712 kanye no 8 u 712 kanye no 8 simulation mfethu before sikdedele ikhona into mhlambe ongayidlulisela emaphanteni ekhaya
amaphanda nje makhamfo kamngadi nganikeza ndi best yami yosuku ukuthi ilapha ku race 7 number 4 Miss Paget athandwe umgudu Alison Wright.
Okay, kanti ke nami idouble yosukwini mthe mhlawumbe simulation uma analyze amahashi ngoba nami bengithanda yena urace 6 kodwa ke kuthe ukubuka kwami ngase ngaba ngashaba umthwele ihashi laphana erace 5 uwave warrior shuthi ke idouble yami izoqala laphana kurace 5 it's number 5 bese ithi race 6 unumber 4 kanti ke abadidiyeli bohlelo uminenhle kwezomsindo bekuthabani unhlabathi mina undumiso wakamngadi nabo bonke abesilekelela sithini mo sale kahle siphinde sifunde sibonane ngokuzayo.